details you need, but make sure that this week, Durban, if you're in Durban, make sure you're there 9 o'clock at the SABC studios. We can't wait to see you.
Okay. All right. Thanks for coming in.
Thank you so much, Ben.
Mini Dlamini joining us, talking about the SABC's quest to find another exciting sports presenter for you and to present, including the World Cup of 2014 in Brazil. 19 minutes before 8 o'clock, when we come back, Gillian Pillay comes into the studio to talk about her experiences in Syria. It'll be interesting. Stay with us.
Tisha, nenze njani ukugcina abafundi belalele kulesi zukulwane esi-SMS-ayo, esifonayo, esifuna ulwazi kwi-internet esidlala amagemu. Zikhethele incwadi zaseVia Africa Publishers eyiseqophelweni eliphezulu ukugcina abafundi benogqozi ngeyincwadi ezimibalabala neyihlelwe kahle kakhulu ukukhuthaza nokwakha ilukuluku lokufunda. Futhi zitholele amaposta, ama-toolkit CDs mahala. Nabafundi basema-FET bangayitholela incwadi eyisiza ukufunda mahala. Uhlale incwadi eyimangalisayo zaseVia Africa Publishers eyilandela uhlelo lwemfundo nezingama-e-books. Kuzobafundisa lokho.
Sanibonani balaleli, igama lami nguKipiza. Ubaba wami uKi, umama wami uPi, usisi wami uZa. Ngiyakholisa ukuthi ngingene nje moyeni ngingakaze ngimtshene ukuthi mina ngubani. Mina nguKipiza, KP Kipiza. Ngihlala la ngihlala khona, ufuna ukwazi, waza uzongibona la ngihlala khona. Mina anginandaba nomunye umuntu. Ngifonela wonke umuntu, noma ngabe ubani, ngifonela wena celebrity, ngifonela noma ngabe udumile, noma ngabe unemoto enhle, noma ngabe uneLamborghini, noma ngabe unemoto enkulu, iRange Range, noma ngabe uneBM le abathi M-Series, ngiyakufonela ngoba vele mina ngiserious. Futhi ngiyazo njengale ndaba yenu yoTwitter noFacebook. Mina nguKipiza. Angikho kuTwitter, angikho kuFacebook, angikho kuWhatsApp. Mina nguKipiza. Ngifonela wonke umuntu. Noma ngabe uyicelebrity, ngifonela Kanye Mbau, ngifonela Kenny Kunene, ngifonela noma ngabe ubani, noma ngabe usebenza emsakazweni, noma ngabe udumile, noma ngabe uhamba ngamaLamborghini, anginendaba, noma ngabe uphethe ini, anginendaba, ngiyakufonela uma nje ungiqasula. Mina into engiyenzayo, ngithatha iphone, ngikufonele. Mina igama lami nguKP Kipiza. Ne. Anginendaba noma uyangithuka, noma ungithuki, noma ungibuza ukuthi-ke why ngikhuluma kanjena. Abantu abaningi bangibuza ukuthi why ngikhuluma kanje, nginezwi elinje, nami ngidaliwe, ngadala umdali, izwi lami linje, elakho linjalo. Mina ngiwukipiza, wena uyiloyo ohuye, so ungazikhathanisi nami, ngoba ngeke uzufane nami. Mina ngiwukipiza, wena usiyena ukipiza, uyile nto yiyo, nami ngiyile nto yiyo. Shame. Dr. Malinga, i-jive yakho shame, le gquma kakhulu, akubi buhlungu yini la? Shame. Wena ngisazokufonela ngikutshele iy'ndaba zakho. Mina ngiwukipiza, wena Khanyi Mbau, Mbau Mbau, dimambawera dimambombo dimbombo uzozwa. Kelly Khumalo, shame. My VV, my VI, the Viginaista. So wonke nje umuntu eyitshona ukuthi uyazi, noma ngabe usebenza ephepheni ubhala into angayazi. Mina ngiwukipiza, ngizomfonela ngimbuze ukuthi wayebhala istori esinje, adlala ngey'mpilo zabantu, ngoba kwayena uney'nkinga zakhe. Ngimtshele ukuthi mina ngifila kanjani ngaye, naye ngitshele ukuthi ufila kanjani ngami. Ngizwile nje ngalo mfana wevuka mzansi abathi-ke wenza izinto zamathekhnoloji. So mina-ke angikho nje kumathekhnoloji, futhi inamba yakho ngiyoyithola. Uthanda ungathandi, ngazana nabantu, ngiyoyithola inamba yakho, ngikufonele ngikugive. Mina ngiwukipizana, uyezwa? Njengamanje lindela ikholi yami, uma wazi ukuthi wenza izinto ey'bhedayo. shame. Nizokufonela ngikutshene. Oh, bye bye. Mina Kipizane KP.
I'm KP. Uyazwakala ke. Ngena mathoza andlaka nogcwele. Nizobuza. OKK. Cause from the dudes on Tuli, hey, Mr. Martin, Fisalusi Swami, Sulu Guzala Namtanje, Utabis on Tuli, Pomeroy, Git Akuli, as okay, Akuli, Jesse, I'm Tana Akulu, Kainoza, Mile, Kainile, Osem Singer, top, Git Hip Hip Brain, the dudes on Tuli, Osem Singer, top, Marang is a standard tone, Maranem, Golisi Manyati, Ngutio Tomum, Dinos. I'm finding your size is Simo and going into a bushung or goody, goodness in Ghana's Kuliswa, Umzal, Oye, Dongo, Mama, Baba, and Echo, Abuye, Oma, Ingane, Isipumele, Mpilweni, Yai, okay? Cause the fam, my YouTube, your mind, your Uti Linda, Mr. Magic Sibia, Zongtola, and Namigan Jana. Cause the fam, season door for Gostula, Mpegai, what a Mr. Magic, what a Madali, Sugila Baba, Gifusaga, Impijami, Umanda, Zulu, boyfriend, what a boss, what a boss. My daughter, I'm coming. I'm so in Amsterdam. Lina, in general, I'm going to go to the house. I'm so in Amsterdam. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Eita. Sisonke mlinos abaphile abantu entsane empukunyoni nasemvujini emduba balalele ivuka mzansi breakfast show. Kahleho Dominic Eugene Mukwena. Thank you, Mr. Magic. Today's motivation namhlanje ibina mandla kakhulu and yabona kubhlungu ukuthi wazi ukuba uyaphila and kodwa ningakwazi ukuthi ingane injani enganami ke iminyaka emibili. Okay, right. Oh Lord have mercy. Tozani MPC engenamngani Nkabinde asivuke nabo Mr. Magic abafisa ke Chiefs ingawini league inkosi ibathethelele. Oh Lord, have mercy.
Turn your radios up. Turn up.
Let's go.
Excellent, because the farm is from the Billions. We're going to put a hotel. Let's Shakalombi. Let's go come on now. Spend a spell. Go tweet here. Go to the camp. Hello, good morning. Good Johnny. Tumelang. Molwen. Soweto. What's up? Centurion. Rustin Peck. Pumalang. Swaziland. Tikuluma. Sele Figile. Sponky Ponky. Trying to understand this thing, man. Thank you, Mr. Magic. Today's motivation was basically defending my life. Okay, I do know my father, and the worst of it is that I'm his only son from his two angles of it. Daughter, but that did not work. His eyes on how do you? I need him. In life, I took a decision that no man I hit my father, you're calm. Aye, I'm moose. You're calm. Lead them, Mr. Magic, please. Tell us to get that much, but are you ready?
I'm going to get a lot of money.
Linda, Mr. Magic, see. I've got to go as a monster.